Turabaye bwakeye canke mwiriwe bivanye naho murere mwese bakunzi b'ikinyamakuru cyacu cyanyu Isanamu Media Isanamu TV mudukurikira muci ku mbuga zacu za Facebook, YouTube, Instagram n'andi zicishye inkuru kanze mu kiganiro Isanamu Sport aho tugira tubashikirize amakuru y'umugwi serukira gihugu wacu intamba mu rugamba umugwi wimirije gukina inkino zibiri zo kurondera itike yo kujya mu gikombe cy'isi. Umugwi serukira gihugu intamba uzohura n'umugwi wa Seychelles itariki indwi kwa gatandatu 2024 hamwe n'umugwi wa Kenya itariki 11 z'ukwa gatandatu umwaka wa 2024. Nta mukinyi n'umwe w'umugwi Vitalo FC uheruze gutwara ihiganwa Premier League yatumwe ko eka nta n'umubiter n'umwe mu ihiganwa rya Premier League yatumwe ko mu rutonde rw'abakinyi bazokwitaba izo nkino. Haba Destin Maniriho umukinyi w'umugwi Rukinzo FC, Jean-Claude Darusanze umukinyi w'umugwi Burundi Sport Dynamique, Frank Duwimana umukinyi w'umugwi Musongati ekana Kessy Jordan Nimbona umukinyi w'umugwi Vitalo FC. Muri urwo rutonde hakaba harimo abakinyi bakiri bashasha bo ku mugabane wa Burayi bakabagiye gukinira intamba muri izo nkino zizohuza Kenya hamwe na Seychelles mu kurondera itike y'igikombe cy'isi. Aho twovuga nka Nkunu Nziza Mateo umunyezamu w'umugwi Road Molenbeek mu Bubiligi mu cyiciro cya mbere, Bizimana Aladin umunyezamu w'umugwi Kevic Tailmont mu Bubiligi mu cyiciro cya gatatu, niho ari imbere Valence Myugariro w'umugwi Fake Govic Lin muri Norvege icyiciro cya gatatu, niyukuri Klaus Myugariro w'umugwi Fake Hagsund muri Norvege icyiciro cya mbere, Lucien Doleg Myugariro w'umugwi Road Molenbeek akaba kina ihiganwa ry'abatarenze imyaka 21 mu Bubiligi, Jamil Nods akaba yari amaze gutumwa ko mu ntamo z'abakiri bato nawe nyine n'imyugariro w'umugwi Feyenoord mu gihugu cy'u Buholandi mu cyicaro cya mbere. Nk'uko biboneka abo bakinnyi bakina ku ruhande rw'inyuma rwo kugara cyo bita defense eka n'ubunyezamu cyo bita gardien. Kumbure umumenyereza akaba afise impamvu yoba yabatumye ko gusanga hari umukenyuro mushasha intamba zigiye gukoresha nk'uko umusesanguzi w'ikinyamakuru Isanamu Media abyibaza. Mu kiganiro Etienne Ndayiragije umenyereza w'umugwi serukira gihugu yavuze yuko imijyango yuguruwe ku bakinyi bose bari mu bihe byiza ataraba amazina mu guhamagaza ko abakinyi. Twagerageje kurondera umumenyereza w'umugwi Vitalo FC akaba yatwishyuye yuko ataca bivuga ko mu gihe wewe ataruhara afise mu gutuma ko abakinyi bakina muri Premier League bo batumwe ko ni nka Eli Mokono wo muri Bumamuru, Bukuru Keita wa Aigle Noir, Ari Msanga w'umugwi Flambeau du Centre. Urutonde rw'abakinyi bo batumwe ko n'umumenyereza Etienne Ndayiragije n'uru rukurikira. Ku ruhande rw'abanyezamu ni Nkuru Nziza Mateo, Nahimana Jonathan, Bizimana Aladin. Ku ruhande rw'abamyugari cyo bita defense akaba ari niho ari imbere Valence, Niyukuri Klaus, Bukuru Keita, Sabiyumva Frederic, Shimirimana Ismail, Lucien Dolegle. Ku bakinyi bo hagati mu kibuga ni nka Ndayishimiye Yusuf, Msanga Henri, Mokono Eli, Jamil Nod, Ntibazo Nkizo Saidi, Irakoze Donasiano, Moderi Akbar, Bigirimana Gayel, Bigirimana Abed. Ku ruhande rw'abasatirizi hakaba hari Hussein Shaban, Kilongozi Richard, Elvis Kamsoba, Mohamed Amis, Soud Abdallah, Kana Kimana Bienveni, Jordi Liongola. Mu kiganiro Etienne Ndayiragije yahaye abamenyeshamakuru yamenyesheje yuko u Burundi bukwiye kuronka intsinzi kuko bufise impano hamwe n'ugwaruka rushoboye kandi barabyizeye ko bazobishikako. Ivyo akaba yabivuze inyuma yo gushyira ahabona urutonde rw'abakinyi 25 azokwifashisha mu nkino u Burundi bwimirije gutana mu mitwe na Kenya hamwe na Seychelles. Umumenyereza Etienne Ndayiragije akaba yaramenyesheje yuko amaze gukina inkino zine ziri officiel, akaba amaze gutsinda zibiri atsindwa zibiri. Akaba yamenyesheje ko mu mupira w'amaguru yovuga ko gutsindwa kenshi bitabaho kuko umuntu aba yize ikintu. Aravye umusaruro wewe abona ko hariho intambwe nini ariko arakora kubera arashobora gutsinda ibihugu bikomeye kandi bitari byoroshe. Turabona n'izindi mpano tubona ko bibandanije uku hariho kazoza keza. Nk'abakunzi b'umugwi serukira gihugu ubwo rutonde mubona mugwakiriye gute? Abatari bake bakaba batariko bararubona neza bivanye n'uko hari abakinyi batari bake baba batatumwe ko mu gihe babona yuko bari mu bihe byiza. Bakunzi ba Isanamu Sport ikiganiro akaba ari ngakirangiriye, tukaba tuzibamenyesha ibikurikira mu minsi iza. Turabashimiye cyane.